Jada, wedi manzi, yangu. Nitamu, kwanza jana was a nice one, okay. Amenda? Oh, anakama hapa. Majamasi mnaona mpaka wile anakubaliana na mimi, eh?
Ouch.
Where?